Hey, zange ndaminqwa ngusine kule season intsha yezingane zesithembu u-season 2. Andiyazi noba isiscript abamenzele sona siyamkhaba okanye khaba sijonge kakuhle basehambelana naye na, kodwa ashem akuhambi kakuhle. Before ndingene kule video ndicela khe nicinge, kubani umntu enimaziyo phaa kwabakwamsele kuwether kuthando nesithembu okanye kwizingane zesithembu othanda uba sefowunini yakhe xa kudityenwe kuyifemeli noba kuphunyiwe kuyifemeli trip or vacation okanye kuhlelwe etafeni kuyatyiwa ngaphandleni komayeni nocandy crush wakhe. Mnandazi ingusine, molweni, ndanamkela kumamgobhozi TV. So ku-season 2 episode 9 wezingane zesithembu sibona usineke ehleli ne-siblings zakhe baphumile base-Sun City, kukhona noviyokazi noTirelo, ama-girlfriend kaMpumelelo. Then uviyokazi abe yena ke ebhizi kwifowuni yakhe. Usine adecide ubuza uviyokazi uba ayibo yintoni ehlele efowunini. Athi uviyokazi hayi ikhona into ayigqibezelayo okanye yenzayo. Athi usine ayibo utheni ubhorekile sithi. Ndaqonda uba ayibo sine one of all people ubuze umntu ngoba sefowunini, njengoba uqhela uhlala usefowunini utsho wena uba ifemeli yakho iyakubhora, ungcono uncokole neetshomi zakho okanye sikubone uthetha nama-boyfriend ade aboniswe esefowunini usine ebhorekile zii-siblings zakhe okanye ifemeli yakhe whether ngamakhosikazi tatakhe notatakhe. So mna ndimbone engumntu wokugqibela uba angabuza umntu ngoba abe sefowunini ephakathi kwabantu. Kuphinde ke ngoku usine kwaleke ngoku yoba abuze uMpumelelo ngeendaba zakhe. Usine ungulo kaloku ungafuni nix yoba abuzwe ngento zakhe, woyikwa kangamakhosikazi katatakhe ade athi yhu uyakuphoxa, andifuni uphoxwa ngusine. Usine kafuni ubuzwa ngento zakhe even ii-siblings zakhe. Ngoku ndethu ukuba abe bhizi ibe nguye obuza uMpumelelo ngento zakhe zama-girlfriend. Kodwa ke abanye abantu ke bebemqhobela izandla besithi bigs up to Sine for being a big sister, or uthi xa ebona uba abanye bekho right other women naye as a women azame ubuza. Hayi, asizotsho ke thina uba uyifake ngoba ke ngumpilo enhle awathi usine uyifake. Sakhabe sithi ke nake mhlambi i-coaching ayifumeneyo kwi-producers okanye si-script bamnike sona bamenze uba zibe nguwe ke ozawumane egrumba izinto. Umamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, khanditsho nini uba nicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.